inyota asangaho imbonerakure zihacunga ziramukubita bikomeye zigira ko zimwambura n'utwo yarafise n'inkuru tubaza Dani Claire iratwumva.
Hari nijoro ryakeye aho umusirikare yambaye umwambaro atari uw'akazi yaratashe avuye kwivuna akanyota bugingo ageze ku kabariro Triangle kari kwizero muri quartier Kajiji. Imbonerakure izwi ku izina rya Emmanuel Batagira Musani isanzwe icungera kuri ako kabare itangura kumwigenza ko nk'uko isoko ryacu ribivuga yaciye yikora ku zindi imbonerakure bari bicaranye batangura gukubita wa musirikare.
Kami hatunga ifo musani na bagenzi biwe yenda kantu badadaritse gatoyi baba baramwatatse barakubita baratsindika cyane n'umushyika mu gitondo inkuru ze zari zishakuboneka ko amaraso n'ibikomere mu maso baramusofye utwo yari afite hose.
Naho rero uwo musirikare yahohotewe mbere akanakomeretswa n'izo mbonerakure isoko ryacu rivuga ko abamuhohoteye bidegenzya.
Hanyuma rero no munsi mu gitondo niho habaho ikintu kigomba kumera nka reconciliation kugira ngo ntibije hejuru gutyo abasirikare acahenda ajya kwivuza bamukubise nabo bariraramira baguma bijandajandira.
Imbonerakure Emmanuel Batagira Musani icungera ku kabariro Triangle kari muri quartier Kajiji isanzwe ivugwa n'umuyandi Manyanga ariko iminsi yose iyikoze amakosa birahoyahoywa. Abanyagihugu bo mu Kanyosha basaba ko yohanwa hisunze amategeko kuko imaze kwirara nayo ububare bugacungegwa n'ababigenewe bazwi n'amategeko.
Dani Claire iratwumva tukiri muri ico gisata nyene cy'agati y'akazi na muntu abaharanira agati k'akazi na muntu mu Burundi batanu bamaze iminsi ine bafunzwe hahonyanzwe amategeko kuko umukuru w'igihugu yavuze ko atakwiye gufungwa by'agateganyo atari uwikekwa ko ubwicanyi. Ibyo bishikirizwa na Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi inamahoro ahasaba ko ijambo ry'umukuru w'igihugu ryokubahirizwa kuko abo baharanira agati k'akazi na muntu atakindi cyaha bakoze atari kwerekana aho Uburundi burwaye kugira ngo hakosogwe. Marie Louise Baricako arongoye umuhari w'abakenyezi n'abigeme inamahoro baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Abaharanira agateka kazi na muntu batanu baherutse gufatwa bagafungwa mu Burundi bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu, kugumuka no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Umuntu wese yagirizwa aguma yitwa ko yera gushika urubanza rucibwe, niko byanditse. Uno munsi wiketswe acafatwa, nta utabona ingene igikorwa cyabaranira agateka kazi na muntu cari kigamije gufasha abatwara kubona aho igihugu kigwaye. Birakwiye rero ku Burundi bwo kwisubiza agashambara, bukisubiza izina, bugasubiza agateka amategeko y'igihugu. Umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ejo bundi ko atawukwiye gupfunga iby'agateganyo atari uwikekwa ko ubwicanyi. None abo bakenyezi n'abagabo baharanira agateka kazi na muntu hari n'umwe yoba ariko abagiriza ko bishe umuntu, bikaba atari byo naho, kubera iki bapfunzwe iby'agateganyo? Ijambo ry'umukuru w'igihugu ntiryubahirizwe. Abo bantu nta kindi cyaha bakoze atari ukwerekana aho Burundi bugwaye kugira bikosogwe. Naho ni mwihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu kuba amategeko adahawe ikibanza cyo hejuru, hakabura intwaro nziza n'ubutungane bwigenga. Birakwiye cyane ko barongora igihugu bakubita agatima mpembero, bakibuka ico bajejwe, bakemera interano y'uwo wese yifuje guterera nk'abo berekana ibitagenda kugira bikosogwe agateka kazi na muntu kubahirizwa.
Mu bijyanye na politiki ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu bwaraye gufasha ingingo yo guhagarika ibirori byo guhimbaza imyaka niheze. Umugambwe se enere wemerewe gukora ku mugaragaro mu ikete ryanditswe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse basigura ko ari ukwanka ko abanywanyi b'uwo mugambwe bohava batana mu mitwe kubera icyo yise ibibazo biri muri uyo mugambwe. Inkuru tubaza Marie Ange Irakoze.
Nikete ushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu bwandikiye ubuserukira umugambwe CNL imbere y'amategeko akaba n'umukuru wawo bwamumenyesheje ko umunsi ibirori byo kwigina umunsi mukuru wo kwibuka imyaka ine umugambwe umaze wemerewe bihagaritswe. ubushikiranganje bwavuga ko bwari bwagiriranye ikiganiro n'abaserukira uwo mugambwe kuwa 15 uku kwezi kubijanye nuko bobanza bagahagarika bagakura mu nzira ico bise imyidogo iri hagati mu banywanyi b'uwo mugambwe urongowe na Gatongwasa nkuko iryo kete ribivuga muri uwo mubonano wo kuwa 15 ruhuma ubushikiranganje n'umugambwe CNL bari bumvikanye ko babanza kuja inama n'umugwi w'abanywanyi bari mu biro vya politike vya CNL abatwara umugambwe bagiriza umugambi wo guhungabanya inzego z'umugambwe ariko nkuko ubushikiranganje bubivuga kugeza handikwa ikete kuwa 17 uku kwezi ntibwigeze bumenyeshwa ivyo bashitse ko nkuko bari babisezeranye kuri ubwo rero umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu akaba yamenyesheje ko ibirori byo kwigina imyaka 4 umugambwe maze wemerewe gukora ku mugaragaro ko baye nakaryo ko kwifuriza umwaka mwiza bisibijwe kugera ingorane zisanzwe hagati mu mugambwe ziheze umushikiranganje akaba avuga ko batinya ko mu gihe ivyo birori byoba biriko biraba habaho imishamirano yohungabanya umutekano ivyo birori rero byari bitekanijwe ko bibera kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 19 ruhuma mu gisagara ca Bujumbura isoko ryacu mugambwe CNL rimenyesha ko umushikiranganje yihuse kuko nabo kugeza kuwa 17 uku kwezi ivyo basabwa byose bari babitunganije umugambwe CNL ukizera ko umushikiranganje azosubira ku ngingo yiwe bamwe mu banyapolitike bari mu migambwe itavuga rumwe na leta bari Bujumbura bavuga ko iyo ari ntandaro y'ukurondera kuvyura agahitiye ko gusambagura imigambwe bakayizanamwo icamenyekanye cane nka nyaku
ndamushimire Mari Ange irakoze yimo ariko murakurikirana radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate gato duce tubananya n'amakuru twabateguri
RPA
muyavuga mu by'intwaro na byene mwabyumvise mu ncamake bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Makamba bari dogera amafaranga batangishwa babwirwa ko arayo gukoresha ibyerekeye umuyaga nkuba abo bavyeyi basaba ko itozwa ryayo mahera rikogwa kuri buri mwana ryohagarara Eroge Divin Remesha
kiretse ko ingingo yashyizweho n'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ituma hari abana biga ku mashuri nshingiro batahigiye isaha zibiri z'ijoro inegugu bwayo n'ababyeyi barananegura kandi ukunge niyo ngingo hari abayobozi bayikamisha abo bavyeyi bafatira ku mahera bakishwa bakabwirwa ko ajanye n'ivy'umuyaga nkuba ukoreshwa mu masaha y'ijoro kugira ngo abana bigire mu birasi bibona uyu muvyeyi n'uwo muri komine ya Kayogoro
mu Kayogoro iri gusaba ko batuma nyine kugira amasaha ngo bigire ko mu ijoro bidasangire irahari cyane ingorane kabisa ariko bivyica saa sita yinjiye zanaga amabara naya
muri komine ya Nyazalak niho handi havugwa amahera atangishwa abavyeyi abavuganye na RPA mu bavyeyi bamenyesha ko bakishoye kugura amakonteri y'umuyaga nkuba canke ibindi bikoresho bifasha mu kuronka umuyaga nkuba
turabona ibintu biriko biraba birishimishe turi mu bukene budasanzwe ariko urasanga amashure ariko aragora abavyeyi ngo nagura amakonteri natanga amafaranga y'ubukwega amatara ngo ugira abana ngo bigire ngo ahabona ari nacyo cy'uko basaba baraza ku ijoro ngo abana ngo bari kubagira amayitide ngo bayagire ku mashuri kandi abana bose bataba hafi y'ishuri
abo bavyeyi bo mu ntara ya Makamba basaba ubuyobozi bw'indero kugira icyo bukoze kugira ngo ingingo zimwe zimwe bafata nk'izisubiza inyuma igisata cy'indero zihagarikwe RPA yahamagaye Kiza Ernest aherutse kugenwa mu mabanga y'umuyobozi w'indero mu ntara ya Makamba kugira twumve icyo abivuga ko yatubwiye ko atajashobora kubivuga ko muri kino gihe bo kuko ataratangura kurangura amabanga yashinzwe
Eroge Divin Remesha urakenuye tuve Makamba tumanuke kumugwa mukuru w'ubutunzi aho atakirahinduka kiboneka kubijyanye n'ubukene bw'igitoro bumaze iminsi byibonekeza aho nyine mu gisagara cha Bujumbura abanyagihugu bavuga ko n'ubu imirongo y'imiduga irondera igitoro ikiri miremire cyane naho hari amastasiya mwamwe atanguye kuronswa igitoro abo banyagihugu bakavuga ko ivyo kwiyunguruza byahavuye biba amananiza ino nkuru tuyibaze Onezime dushimagize
Hai, tak, hai, tak,
gice mirongo no biracahari hamwe madokadi madahindwi kandi baraziritse mu mpamvu ariko bagenda mu barabara ngo ngo n'ihindi naso y'amasabwe gusenga n'ubusitani
y'amadokadi iyo ndimo mbanya gihugu mu gisagara cya Bujumbura aho yidoga avuga ko n'ubu imirongo y'imiduga itondera igitoro ikigaragaza ku mastasiyo atandukanye yo mu gisagara nkuko bibandanye bishyikirizo namwe mu basanzwe bagendesha imiduga gushika ubu igitoro kiboneka kiguma ari nk'icya nkikize kuko atanga igice cy'amasasi ari mu gisagara yigaro nk'icyo gitoro uwo munyagihugu atanga kamwe mu buroro bwo muri zone Kanyosha aho no gukurondera igitoro bisa no kurondera umuzi w'ibuye
icyo gitoro bavuga ngo cyaraje ibaze aha mu Kanyosha hari amasasiyo agera hafi ku 10 hanyuma bagaca bahereza sasiyo zibiri zonyine gusa mbega izo sasiyo zibiri ziraheza zigasahiriza imiduga ibisanzwe imaze iminsi irenga indwi ihagaze aho rero ntituvuze yuko ziva ku Musaga Kinindo hehe zose icyo ziza zigatonda ku masasiyo imiduga yacahagaze ku masasiyo barindiriye ngo hava baronka igitoro atakihari
ikibabaje ku banyagihugu ni uko muri kino gihe batakigira n'uwo barira bayaha kuko na leta yari ikwiye gufata ijambo ikagira ishishikirije kuri ubwo bukene bw'igitoro bwabuze umuti isa n'iyirimo iri nini aha ta mutegetsi n'umwe ashoboka kugira icyo abivuze ko
yateye isoni byasimaramaje kubona hari iminsi ngahe mushyaga ntavuge nta muntu n'umwe muri leta buryo amakenyero bikare yuko abanyagihugu bavuga bati turasabye leta umubyeyi adufashe aduhe igitoro ku nuko nuko ingorane zose basaba leta n'ubwo bufashe bavuga basabe nde ko bari gusaba ko atacavuga atari akamaramaje yego igitoro cyaje ni gike cyane 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 rwose nta n'imwe mfite itanu cyane hasigaye izimaze iminsi ngahe ndihara
isoko ryacu mu bunguruza abantu mu gisagara cya Bujumbura rimenyesha ko haheze iminsi babwirwa ko hari igitoro coba kiri mu nzira kigana u Burundi ariko gushika n'ubu ngo ntawuzaho kigeze
onezime dushimagizeho ubukene bw'igitoro kandi burazingamitse ibikorwa bya minsi yose by'ubuzima bw'abanyagihugu mu ntara ya Cibitoke kuva mu ndwi zibiri ziheze ibiciro byo kwiyunguruza byaraduze ku rugero ruteye ubwoba hamwe mu banyagihugu mbere bakaba bavuga ko ingendo zimwe zimwe bazihagaritse reka no ku biciro by'ibifungurwa abanyagihugu bavuga ko n'ibyahuha byahuhutse Elvis niyo mwungere mu idonido
hatangiye kuvugwa ubukene bw'igitoro mu ntara ya Cibitoke indwi ziraba zibiri ubwo ubukene bw'igitoro rero bwaherekejwe n'ikibazo cyo kwiyunguruza abanyakibitoki bavuga ko uyu munsi basigaye biyunguruza bigoranye cyane iburyo bwo kwiyunguruza bwarabuze iyo bubonetse naho ibiciro byo kwiyunguruza bikaba byaraduze ku rugero ruteye ubwoba ni hafi inshuro zitatu uyu munyagihugu aba muri komine Buganda
ntabwo tugendera igihumbi ubu gisaga barindwi mu mirimo ubundi Buganda bushinga ubujumba buradukora amakuru y'ibitatu muri ibihumbi ubundi tujya mu rugo
ukugorana kwiyunguruza rero bifata abanyagihugu bose abakora ubuzi bwa leta cyo kimwe n'abadandaza umuti kuri bamwe n'abandi ni kugabanya ingendo ibyo mbere bikaba byanatumye n'ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe na cyane cyane bifungurwa byunyuka mu kuduga
aho kiba kiharaga cyahora kibuze amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu
tubibutse ko ubwo bukene bw'igitoro bubandanya kwibonekeza mu mihinga itandukanye y'igihugu mu gihe ishyirahamwe rijidezo kuva ku munsi wa kabiri w'indwi iheze ni ukuvuga iminsi ine iraheze ryari ryamenyesheje ko habaye akagorane gatoyi ariko nako nyene kakemutse
Elvis niyo mwungere nawe we urakinuye.